Sothi jendlini. Are you ready for uskweletu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waza uskweletu. How? Abathumelile into zabo. Yema dot. All right, mashutula. Waza ngani yakwethu ndela. Waza mashutula, waza mashutula, waza mashutula, waza mashutula. Shutula, shutu. Nina, when was it shutu? Shutula, shutu. Shutula, shutu. Shutula, shutu.
Sanmanani. Abingelela mashutu ntokazi zasenkandla, entinkandla ngokuyiholela. Nothuma ngeqinisefu sinakho uthanga odlula besukuna bethetha kasuza abalela ngaphesheya mambona sengaphesheya abasale bebuzane bethe ngabundlile kanjani bese ngithi namangazi ngidlile kanjani namanje ngisamangele ayeye amaphitha yeye thiwa njengamanje ngishona phansi emzimkhulu igama lakho uskweletu uthi nje endlini
Paramisa DJ.
I'm not afraid to die.
kufuna Kriste kika. Sanibona niyaphila hayi nathi siyazama bafowethu noma imoya seyonakele nje yesuye lumjolo yasehlula bafowethu yelimpela lomjolo yanehlula Lo muntu ohlala nayo stela akuthandu yezwa Hey lo muntu wakho Yilindoda mthana Ozana elandelayo DJ Ubani ibuthando lomeli wethu langake yeye kuwa Thank you.
Let's go to you.